ushayimoti buka lana ke mfana wami ngapha ehlala intombi yakho lapha emuva ifebe kanjalo nje shaye shaye mfana shaye shaye mfana shaye bewe
sis sethembe ukuthi upheke ukudla okubonakalayo hayi lo kudla wabonogwaja lo
yazi sibale Mondi yami ngitshela ukuthi khona into engiyikhohliwe nje
yazi uma khona ugohliwe siyokuthenga khona imali nayo imali unemali la ekhaya oh tonet dokaz yengono
blood pressure seems to be back to normal
aw siyabonga abangaziyo ke wena nesi bangazi ngo Brutus Shakespeare awusukani uV12 intercooler double div umshini oyishintshwayo 16 forward yimina lo hamba ngi
Yebo wena vrupha.
Yayi, siyabona.
No, you should be going home soon so the doctor should be discharging.
Ah, baba kuhle nesi.
Asisiduphunga esikhulu madoda. Inkosi eyiduphunga. Kunjani Nkosi Shaka? Siduphunga.
Kodwa ndlela yakho le. Ubona nokubonga abantu. Bangamabuza.
Oh, ngoba usinde kufeni wena usubona ukuthi usikhuluma sami. Yongiyokufaka isibhaxu mla mfana.
Engikhumulile nami yazi bobongani.
Fuseke.
Bathi kugcwele.
Take a seat.
Thank you.
Hayi bobongani yazi.
Hey kumnandi life eh. Abantu nje bayakwazi ukuthi bayitike nje. Kumnandi South Africa.
Yebo ubuthongo kungahlanga lapha kumini zolo. Nomsindo uvela lapha kuwe. Kanti uwe ntombazana, yo lokho umuntu. Ngigakaza usigaqagaqa. Sukubonga. Siyabonga mfana wami sagila sasebenza. Noma nje thina abayigcina eshaya indlwabe.
Baba omncane.
Uyabona ngoku. Bu. Letolo onika bukele. Uno ufuna ukuphakela kahle buwe. Yini lo?
Wathi simoya wathi nawo.
Umona, umona, kuzospinda lokho. Kuzospinda. Aniboni ukuthi ufuna ukuvala umuntu bese ashaya phone.
Kerele noma kire, ke khansetsa sekoloto seo sa gago. Ga ke tsore wena mathata go keng.
Here we go.
Ah, mathata. Ah, sis. Ah. Ah, 10 million sis. U 10 million. Uyamazi u 10 million. Ah. Sis.
Brutus, kodwa indoni ingxaki yakho. I made a mistake and I'm really sorry everyone. Really.
Ngiyakuxwayisa ngoningi. Ningakhali kimi msebuya lo muntu ashaya.
Ah. Ah, Brutus.
Ah, sis. Awasha. Awasha. Sishaye zalukazi, sisi, namlona uyakugubela. Singi, idols. Uma ufuna ukucula, hambe kuma idols. Culwa lapha, ntombazana.
Can I make you a sandwich, Mnad? I make really nice toasted cheese sandwiches. The secret is all in the butter.
Secret in the butter?
Yeah.
Yeah. Okay, lalela-ke. Yini ungahambi go? Home, make sandwich lapha emakhaya kini.
Buka nje la ngaphandle kugcwele ama security ngenxa yenu. Ngenxa kababa wakho, your father. Lo hlanyayo, hlanyayo babo wakho. Uyofika lo kahle bo.
Unzalani manje.
Ubaba uyofika lana sasidudule lana. Hawu kahle, baba hamba, bahamba nina.
Baba kathi yini manje? Ungumsindo kanje.
Zamile nemathako.
yonke into ihambe kahle. Information yethu yonke soyazi kupheleni kwesonto ukuthi kahle kahle uba utshontshe ibhizinisi.
Awuzwake. Hayi, khona umndeni ekupheleni kweviki yobulungisa umlindelo. Ngiyokwenza isiqiniseko nje salokho. Kahle.
Shaka ukasimokopo right hlangana nomthako wakho. Hara batlo re Jasmine le sikhumbuzo wa kulela supply range hore we going back into the business. We need to know who they are before they come after us.
Oh, mabazame, mabazame. Futhi kade nje ngagcina ukubulala umuntu.
Wena le go bola ha re tsamaya re bola batho le go se re sepe.
Zuzu, ngesikhatsa ka mzi, amamoshari ba hlala jabulile ngenxa yethu.
Well, ha ke mzi. That's not how I do business.
Look, I mean, however, sicazula kanjani le ndaba mina sacela siyisheshise uthando ngidinga nje namanje.
Uphele nje into oyicabangayo yile ntombi yini ngawo
bafuka ntombi yami idujuliwe
manje
ngeke uzokunderstand lokho bona unantombi bangile.